uvuke kuseni umthandazo wami. Yiwo yiwo
Nkosi,
umthandazo wami, umthandazo
wami,
yiwo Nkosi.